Kia ora. I wondered whether you wanted to have a little sing-along. We could perhaps sing Pukari Kariana, which is one of my favourite Rotorua songs. I wonder whether you'll have a go. I'm just learning this, so be a bit patient. Pukari Kariana, na wai o Rotorua, whiti ato koe hinei, marino ana e. Te aroa e Pukari Kariana Nā wai o Rotorua Whiti ato koe hinei Marino ana e Te aroa e. Nā mihi.